ngicela nini boleke kusuku kusuku ngihambe nami ngikhulu ngibe muhle ngihambe ngidlala.